Reka rero ndabaramutse mu mwese barundi namwe barundi kazi rero mudahemeye gukurikira amakuru yacu kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya iWatch TV. Imbonesha kuri yanyu rero ibandanya ibageza ko amakuru ariko aravuga mu bisata bitandukanye, aho tuvuga nko mu bisata by'inkino hindero agatega kazi na muntu amagara y'abantu ndetse no mu makungu. Aho rero imbonesha kuri yanyu iba yabashikiyeyo ikabazanira amakuru yizewe n'amakuru rero mugezwa ko ntimbonesha kuri yanyu, aho rero igira ibageze ko amakuru arimo aravugwa mu Burundi ndetse no mu makungu muri uyu mwanya. Ndagusaba wewe uba utarafyonda sabone ucupiyana ngaho hasi neza sabone, aho mvuga kubakoresha ururimi rw'Icyongereza, naho rero kubakoresha ururimi rw'Igifaransa mumbabarire, naho rero kubakoresha ururimi rw'Icyongereza mu byonda ahanditse subscribe, kubakoresha ururimi rw'Igifaransa kandi mu byonda ahanditse paketaje, naho abakoresha Icyongereza mu byonda ahanditse shaya, manze mugasangiza amakuru yacu abandi bose barijya nino bakabandanya bayakurikira. Namakuru rero mu butegurirwa ntimbonesha kuri yanyu ya iWatch TV, naho rero igira ko ibageze ko amakuru hariko aravugwa mu makungu muri akakanya ndetse aho bibageza ko amakuru abagiye atandukanye muri Repubulika rero iharanira intwaro sangiye ya Kongo. Turabara ko Uganda yagirijwe ku rugero rumwe n'u Rwanda mu guteza umutekano muke muri Repubulika iharanira intwaro sangiye ya Kongo. Kuri uyu wa mbere rero abanyagihugu amajana yabiherekana bashwaye igisagara ca Goma, umugwa mukuru wa Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro sangiye ya Kongo wabagiriza u Rwanda na Uganda kuba banyatuyaga mu mishamirano iri hagati ya Repubulika iharanira intwaro ya Kongo n'umurwi witwaje ibigwanisho M23. Abo banyagihugu rero basaba umuryango mpuzamakungu kubaserukira. Abategetsi na Banaro Kivu bategetse abateguye iyo myerekano kwirinda mu gutinya ko abasi babinjiramwo. Inkuru ya social media Burundi rero itubarira ko iyo myerekano yatunganyijwe na societe civile y'intara ya Banaro Kivu hamwe n'indongozi za PNC Politique Nationale Congolaise biyamiriza za ifatwa ry'uburere bwishi bwa teritwari ya Ruchuru bufatwa na M23. Abo bari mu myerekano rero berekeje ku rubibe ruri hagati ya Congo n'u Rwanda ahitwa Grande Barriere, bafise mu minwe ibyandiko byagiriza u Rwanda na Uganda kuba banyatuyaga niko ababibonye bigana. Mu byo bavuga rero harimo abiyerekana bahamagarira kuja hamwe haba mu gihugu canke ku rwego mu byo bavuga abiyerekana bahamagarira kuja hamwe haba mu gihugu canke ku rwego rw'amakungu kugira ngo hatorerwe umuti ikibazo cy'umutekano hamwe mu kwigarurira uburere bwishi biriko birakorwa na M23 muri Rucuru na Bunagana ihana urubibe na Uganda. Tugomba kwereka amakungu ko ataco umuryango mpuzamakungu uriko uraraba ku gasotoro igihugu cacu kiriko kirakorerwa n'u Rwanda ndetse na Uganda, ariko ataco uwo muryango uriko urakora. Ariko kandi ni umwanya mwiza wo gushigikira mu buryo ubu canke ubundi igisirikare cacu ca Congo FARDC kiriko kirwana na M23. Tugomba uwo munsi tubebeshi inyuma y'ico gisirikare, niko abatunganije iyo myerekano batangaje, bakaba banemera ko bari bafise intumbero yo kujaboka hakurya y'ubutaka bw'u Rwanda ibyo abajejwe umutekano batemereye. Dusaba umukuru w'igihugu cya Congo gushira aba ahabona amasezerano yatewe ko umukono n'u Rwanda, niko umwe mu banyawangi b'umuhari wa Arusha yavuganye agashavu muri iyo myerekano. Rero bamwe mu bari bayirimwo basabye abategetsi ba gisirikare kubaha imyigisho za gisirikare kugira ngo bafashe abasirikare bari mu rubuga rw'intambara
ntambara kugira ngo barwanire igihugu cabo. Societe civile ihamagarira abanyagihugu kwigwanira ubwabo kugira ngo babibohore iyi mirwano. Societe civile rero ihamagarira abanyagihugu kwigarurira kwigwanira ubwabo kugira ngo bibohore. Igashimangira ko ata n'umwe abohora ihanga atari ryo ryonyene ribyikoreye. Turi ngaha rero kugira ngo turwanire igihugu cacu, dutegerezwa kugwana kugira ngo igihugu cacu kive mu minwe y'umwasi yamahyagiteye. Niko vyatangajwe na mambo kwa kawaya arongoye societe civile inyiragongo territoire ya Rucuru. Muri iyo myerekano rero imigwi y'urwaruka yarasambuye amazu y'idandarizo hamwe n'amaduka y'abanyarwanda kugira ngo bibe ibidandazwa. Igipolisi caciye kihaserukia byihuta, ariko umwe mu muryango w'abanyamurenge yarahagaritswe kuri uwo wa mbere ku kibuga c'indege c'Igoma. Nkumbuyinka yazize ko ari mu bwoko bw'abatutsi kubw'amasoko yacu. Mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uwo wa mbere, uburamatari w'umusirikare wa Noro Kivu yahamagariye abanyagihugu kwirinda ibicanishwamwo imiryango. Yetonaje ni hari ndinda Kongoba Constant asaba kandi abatunganije imyerekano kwihangana, agashimangira ibikorwa nk'ivyo bishobora gutuma umwasi abinjirira. Iyunguruzwa ry'ibiganiro bigira gatatu ku mahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo byarigijwe inyuma, bishirwa kuva kuwa 21 gushika kuwa 27 munyonyo. Yuro bijejwe gufasha muri ibyo biganiro by'amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo warigije inyuma indwi zibiri. Ibiganiro bihuza abakongomani yategerezwa kuba ku magenekerezo y'indwi na 14 munyonyo i Nairobi, umugwa mukuru wa Kenya. Kuri ayo matariki rero yari yategekanijwe ubwa mbere umworosha mu biganiro azoba ari mu biganiro bijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu Misiri. Mu itangazo rero ibiro vyiwe vyatangaje ko Uhuru Kenyatta yahoze arongoye igihugu ca Kenya ari nawe arongoye ivyo biganiro vyiswe ibiganiro vy'i Nairobi hamwe n'igice ca Kongo batazoba bari hafi ku matariki yari yumvikanywe ko ubwa mbere. Intumwa idasanzwe ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo rero mu biganiro vya Nairobi azofata urugendo aja mu biganiro mu nama y'umutekano ya nasiyo zini ina muri New York. Muri uwo mwanya nyene umworosha wo mu karere ka Afurika y'ubuseruko mu biganiro vya Nairobi azoba ari mu biganiro bijanye n'ibidukikije COP 27 mu Misiri nk'urongoye komite y'ubumwe bwa Afurika ijejwe ihindagurika ry'ibihe. Niko urwo rwandiko rumenyesha. Ibiganiro birabandanya hagati y'imirwi itandukanye y'abagwanyi hamwe na leta ya Kongo. Umugwi wa M23 uguma ufata uburere butandukanye kurubuga utarimwo. Uwo mugwi ugizwe ahanini n'abatutsi baba kongomani warakuwe mu biganiro n'indongozi za Kongo ziwufata nk'umugwi witera bwoba. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagirizwa na mugenzi we wa Kongo gushigikira abaroberi aribo ariko adatanze ibyemezo. Yanditse kuri Twitter kuri uwa mbere ko ibiganiro by'i Rwanda muri Angola ndetse na Nairobi muri Kenya hamwe n'utundi twigoro mpuzamakungu aribwo buryo bwonyine bwotorera umuti intambara iri mu buseruko bwa Repubulika Intwaro Rusange ya Congo ndetse no co kimwe no muri Afrika yo hagati. Dukeneye gusa kubishiramo ishaka no kubishira mu ngiro, niko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashikirije. Ni nubwo sosiyete sivile n'imigwi ijejwe gushiramo akariro itanguye kudoma urutoki kuri Uganda, indongozi za Congo ziracagenda gahoro gahoro kuri ico kibazo. Nubwo zari ziyamirije haraheze amezi makeya umuhungu w'umukuru w'igihugu cha Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba aheruka gukomborwa mu kibanza curongoye ingabo zigwanira hasi muri ico gihugu. Kuko yanditse kuri Twitter ati jewe na marume wanje Kagame tuzoja muri Congo gutuza kandi dutsinde interahamwe za FDLR. Uganda irafise abasirikare ku butaka bwa Congo bagiyeyo byumvikanywe n'ivyo bihugu bibiri kugira ngo barwanye imirwi y'inyeshamba cane cane ya ADF urwanya leta ya Uganda ukaba ufatwa na karere Amerika na oni umugwi w'iterabwoba. Nimukuru rero mwabandanya gamukwirika rujene yanyu mukunda cyane ya EWTV makuru yacu, nakagaruka mukomeza mugire umutsi mwiza. Imana ibandanye ibarinda.